odofo eneso ayanyankopon epe ema me no ahia ewo nkranhye dwumadi a ohwe ewo adum tv so me amede dwumadi ho chame obetumi afra me ni tekotego majoso me ma kwa ba ade ba dwumadi we so eneso ye koso the rules of life abrabo emra sese ye de ne to so nene the next rule and say the power of your mind onipa ye tiase no emra sese odi so e ye nioma ade dugu adwen pro so. You see, whatever is in your mind, you become. Adebi a dawa bien personal, and nature de abeye. And therefore, if you want to change your life, you require to have a mental transformation. Our minds, or our mind, is the eye of the most amazing things we do or we cannot do. Ya dwene ene tumidie a betumi de ene ma ebeyo. Ene ma yenyo no e woso enti onipa wo ye wadwene ena krachi bia sebi onyini ye pa onye sika wo ye wo dini ankasa ankasa nyansani mapa ka tete no ye frene Solomon wo se se dia wo dwene fa no sa ena wo yo. Nothing changes until your mind changes. Sebi bibe sakra abra bo mu a yisa sakra na di kan wadwene mo ye nyina ye wo ye kwan bi so e kan sem bi eto ye adwene pro so. Se se yanyini de de bu ye bra no enti se ne ma de bu emra nkwada nkwada abre mu enio ma wo hye ne nso de bu bra ebra nkwada abre mu ana amra ntibre mu no edum pepenso bi ese wo sakra mu se sa sode a eda wo so no emu asesa se bo ya kwada obi ne hwe wo obi ne toma wo di ye wonyine wo na ese wo hwe ho enti mra bi wo ho a wo di so nkwada abre mu no adwene bi wo ho a wo dwene nkwada abre mu se se wo sa adwene sakra mu se bi na won wade ye no oda sonko eneda wari enyo mebo hade ese son adwen pro so na uhun se woni uhu kan ni na ho nti ma brabo ebe kire nkofo amuka bo mu. You see, if you feed your mind with new concepts and ask yourself very pertinent questions, your mind will definitely improve. Se enyo ma ode to adwen pro so no emudo ya ese fata na mpo bise bisa ho nsem bi se we any say I find it alcohol. We then a mayor met me dinkunim. Sense and bisa and your ma a mood daddy to adjun prosono. A bachelor will near no casa. You have to begin to remind yourself of the things you want to do. No boy, I pass all your. As I will kaka on say, we my brabo, me pass my brabo, you say. You ma kohe, me pass my poor with Nikudura. Me pass many uncrankrank quitter who dear a say. If a woke cassan same way are. Wadwe ankasa be Kenya na akope nyoma odobeye edin kunim enna bi wo ho a enana nkoyi. There are seasons of life. There are bad times and good times. But it takes a positive outlook to overcome the challenges of life. Tore bia abrabo nkoyi sikasam nkoyi apomodini nkoyi aware nkoyi ye nyamu enwane ye gina no epa dwempa adwe ho tie adwen ehwa adwen da odon nokure so adwen nyansa adokro mu na ede bubra menwe na brabo. You cannot change governments easily. Amemwo we untimi sesamu nada. Can you change your church? If you are sorry cross somewhat obetima sam sorry e obetima sam amemwo esa amemwo we nye obetima sam atade e chewo ba kosi sa obesesa osuba no nothing will change. Ma men kan chira o se yembebre ena enye sɛde ate ye ne yɛpɛ ye ye wotu abusua bim ye wotu fie bim ye wotu ɔman bim ye wotu brɔno bi so na saa krɔfo ya ye wotu ɔmo no ɔmo ne ye abɛyɛ wadwene ma ye wotimi ye wontimi nyɛ me sɛ ye wotu ɔman bim ena ye wotu abusua bim ena ye wotu brɔno bi so na saa abusua ne ɔman ne brɔno ye wotu no wɔne ne ye ena wasua ya no bi sense an ne ye we no ne kwanso ana san ne ye we gu ma adwen pro so a edibu bre ne kwanso wa wo hwa bra bo mo ne ye bi wo ho a wo da na di a emwa wo nkoso ensem bi wo ka emma amamfo mfa buo ma wo se se hunu se ne nyina fi wa adwen pro so ti de di kan se ko adwen mu na bi sa ho se adwen be na me dwen a e kenya ma tenka na se adwen bi abenya dwen bi abekenya tenka na tenka be Kenya said ya hunu ho fa na hunu obi fa na no be Kenya enyo ma abeye Enti se nyoma wo ye ne nkoyi a emu obi atan wankasa bu kompoko adwene mu na se dia wo dwene no ene wonne. You may know how you are based on thinking about what you are thinking. Na se wo dwene nyoma wo dwene ho yi can't intimate as I say think twice where adwene wo e wa think adwene ene wo nyansa adwene ebu ade ne beto adwene mu a wo mekoyo wo sha baba wa na wo mekope no o we die ye bokom ko bobi ene atenka wo pese be wo denti na emu atenka adwene ba fako sunya sun susu se sa atenka me na edi a edi ne susu so ba sa atenka akwanchira a me di a chire ya sebe me di no ansa me wensa me di no ansa me woro ma ntade ne no ansa me gya me homa memba se me di me gya TV so sebe ma yi nkonya aye ne o mensa mfata no sa atenka no e ba me mu ono e papa atenka adwene nko ene nyansa adwene nko na apese oyi obi abadwene adwene pa mo atenka enkohye wo nyansa adwene chi ase na susu na hunu se ya beye no se de tie bia no ede susu so ba adwene bia abadwene be kenya ne ye bi na ne ye bia abeda na die no susu so so enti wa bra bon susu so nko yi a emo bi subo wade nko yi a emo bi subo so empo wa pom di nko yi a emo bi subro eye adwene a wodi kan dwene ye ye kenya atenka na wodi atenka na chiri ene wonde enti hwe atenka a ehye wo mu eye ye odi ebufu atete empo enye ye susu abonfi ayo santenka we na obehwe eyi na afri ho na apa atenka ehye wo gidie na apa odon no kure atenka na wama adokro wadwene mu na da bubura abrabon emre na wanhwe ne ebe dan ma ho esa adwene a wadwene ti odwa adwene pa wote dua ba papa na adwene adwene fi a wote ne efi se bo odwa adwene pa e kenya tenkapa de kenya ne ye papa nti abrabon sunsunso a wunya bia no ne nyina so ene wadwene a wadwene o media me nsem fata media me ga na ni media we minti me nyo we dey say anya no sa dwene na wodwene na ne wone na mo gina ho esi nkete se ah me ganani na me se obi o yase bia de esi ntimi nyane metimi ayo be bia ntimi nko metimi akwakoya de ye bia metimi akopɛ de esi nyana aba metimi esi nkete nya kuduro ai de safata me emmo me yankrene na me akane na me aframantam ni eno mfa ho ne mom adwene medwene ya adwene a ekenya me ehye me nkuran adwene safata adwene gina wodo ene ahosha so so adwene ja kuduro so e de sefata so odwene adwene pa we a bibie ne obesu kwan. Nothing can stop a passive mindset. Nothing can stop a passive mindset. Bibie ne obesi adwene a eda kwan pa so e bia na enkoye ba odwene adwene pa you will change impossibility to possibilities. Adwene pa e kenya agidie adwene pa e kenya ndaso nempo e kenya onipadua e mai de safata ene de meja ha emfa ho nia okɔ mu nura emfa ho nia wone daso de dwina dwene mfa ene de kansempa wa dwene proso de be mo de subampadi na onya soso so papa aha ena meja wo abusua me nya ho kwa yumede we kɔso bedwa yumede be kɔso enti nyi wa fide ni mfre ha edin ya mje so ni ni teko tego na mpani e ba ma mechidom e camera sound MCR and I'm a producer Priscilla Medamwase Muninyame Entina.